nisongea Narudi matimira Narudi nanimu Narudi nyumbani Narudi filamio Narudi ungonini Wangani wata mnimu ke wangalongo vangu Wangani wata mnimu ke wangalongo vangu
Uyumwike
Nyumbani
I want
Botswana Narudi Afrika Kusini.